Jane Yampa. I feel so NAFAC Ebekoso. I will infin fin mountain coupon a Cape Coast move. So worry shredding enim. Now watch and ding. For want to mother bomb mediano, I will NCC. Now you're fighting an inch with Cape Coast. Wo opanima bosomia eto so akron de kosi dunsiamu na yenko inkosua inkuro foforo ne mantam foforo amane ne amamre a wo bededi akyere wiase afa na nyina enye wo hu mfim esa ne se impehin wo kasa bebu bi se se wo refri wo krom hine aben a wo jira wo bebu NAFAC 2022 patriotism unity and peace yebeshia ni damase.